Kwami angiyukuswela uyangilalisa emadleleni aluhlaza uyangiyisa ngasemanzini okuphumula ubuyisa umphefumulo wami uyangihola ezidleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angesabi okubi ngokuba wena unami intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza udoba ikhanda lami ngamafutha indebe yami iyachichima impela okuhle nomusa kuyangilandela imihla yonke yokuphila kwami ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade amen amen ngicela basihlabelele igama lokuhlabelela unumber 70 Malusi onamandla ohlezi ezulwini usizwe ngomsa wakho sisekuthandazini Malusi onamandla ohlezi ezulwini Usmagade uyabusa awuthokoze umhlaba siyakujabula sithokoze ngawe sihubele ngokubonga igama lakho wena ophezulu kwakho konke obakho smagade obukhulu namanda nodumo nokunqoba ngokuba ubele bakho bubuhle kunokuphila umlomo wethu uyakubabaza lokukholwa kwethu nokungcwele kakhulu
uNkulunkulu oluthando uNkulunkulu ongumoya abakhuleka kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba yilona lowo okholwayo angaphuphi kodwa abe nokuphila ophakade uJesu Kristu uyiNkosi nomsindisi wethu ayikho insindiso ngomunye ngokuba futhi ayikho igama phansi kwezulu elinikelwe ebantwini esingasindiswa ngalo
iNkosi mayibe nani
ibe nomoya wakho futhi
phakamisani iy'nhliziyo zenu
sizenisela eNkosini uNkulunkulu wethu
amen amen sokholo ngokwethuni yasisisini ngiyakholwa kuNkulunkulu wethu umnini mandla onke
umdali wezulu nomhlaba haleluya haleluya
naku Jesu Kristu indodana yakhe ezelwe iyodwa iNkosi yethu Alleluia, Alleluia. Oh, wathatha ngomoya oyingcwele, wazalwa nguMaria intombi. Alleluia, Alleluia. Wahlupheka phansi kukaPontius Pilato. Wafa wembelwa Alleluia Alleluia Wehlela endaweni yabafileyo Ngosuku lwesithathu wabuya wavuka kwabafileyo uNkulunkulu uyise Alleluia Alleluia Omnini mandla onke lapha kuya khona bafilela abasafilayo nabafileyo semhlabeni wonke haleluya haleluya nakho ubudlelwane babangcwele nakho ukuthethelelwa kwezono Zimba ekufeni nakukho ukuphila okuphakade Alleluia Alleluia Amen Alleluia Amen Alleluia Alleluia Ukuthula kweNkosi yethu Jesu Kristu makube nabazalwa nebonke ngiyanibingelela ngithi mayibe enhle lemini yeNkosi usuku lesonto lesine emva kokuvuka kweNkosi yethu Jesu Kristu siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu osigcinile kwaze kwaba la nohamba nathi esibamba isandla nohamba nathi engumholi wethu nohamba nathi esondla esinakekela nangezwi lakhe Siyambonga futhi ukuthi nakuzo lezi zikhathi mhlambe isitha usathane sibese sitshekula sizitshela ukuthi mhlambe siqedile ngebandla likaNkuluNkulu kanti asazi ukuthi silinike amandla ngoba ibandla likaNkuluNkulu linamandla when it is under pressure. Alibonga igama lenkosi. Ibandla likaNkuluNkulu noma abazalwane, rather say, ibandla likaNkuluNkulu linamandla kakhulu ekucindizelweni, linamandla kakhulu ekushayweni, linamandla kakhulu kuwo wonke elidlula kona. Athi uPawulu kwenye indawo, for when we are weak, it is when we are strong. Lapho sibuthakathaka, yilapho sinamandla. Ibandla limandla la kunenselelo khona. Nevangeli leli elizela fika kithi. Lizela fika kithi ngoba ababese Jerusalema bahlushwa, bashaywa, bajivazwa, base bebaleka besakazeka all over Asia Minor. Ngentumela ngesentele edlule kophonti koCappadocia mabefika lapho balishumayela ivangeli ngoba lithola amandla kakhulu ivangeli uma li under pressure. I want to believe njengalowa ebhalile ngim Instagramile ngim WhatsAppile kulamasonto adlule ukuthi ibandla lizobona a very unique and wonderful wave yamandla kaNkuluNkulu. By this time next year there shall be people who shall say through intshumayelo esizibuka ko WhatsApp, through intshumayelo esizibuka ko YouTube, through intshumayelo esizibuka ku TV, world bound babhorekile babuka yonke into. Through those sermons the power of God broke up, broke down the chains of the devil. Amandla kaSathane ehlulwa. Kunabantu abazothi ama addictions ababe nawo ahlulwa ngenxa yamandla evangeli. Ngapha singasaye enkonzweni mhlobo wami othandekayo, kodwa uNkulunkulu wenza izindlela wokuthi izwi likaNkulunkulu liyofika emakhaya ethu. Ngoba noma zingavinjwa ezinye izinto, kodwa izwi likaNkulunkulu alinabuvinjwa. Linjengamanzi ahonobayo, linjengomfula ongena kuvinjwa. La ufuna ukuhamba khona waba khona. Athi uJesu kwenye indawo kuJohane 3 athi umoya uphephetha la uthanda khona uyaluza udumo lwawo, kodwa uwazi uphuma phi futhi awuwazi uyaphi. Linjani izwi likaNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngokuba sinikelele ithuba lokuba sihlanganyele sifunde izwi lenkosi njenge lectionary reading yethu, incwadi kaJohane chapter 10 verse 1 siye siyofika kuverse 15. Incwadi kaJohane chapter 10, ievangeli likaJohane chapter 10 verse 1 to 15 bese siphinda sifunda kaPetro yokuqala isahluko sesibili iverse 19 iya kuverse 25. Izwani izwi lenkosi. Ngiqinisile ngithi kini, ongangeni ngesango esibayeni sezimvu kodwa ekhwela ngenye indawo, lowo uyisela nomphangi. Kepha ongena ngesango ungumalusi wezimvu, umlindi sango uyavulela lowo, nezimvu ziyalizwa izwi lakhe. Ubiza ezakhe izimvu ngamagama aziholele phandle. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke, uhamba phambi kwazo, izimvu zimlandele ngokuba ziyalazi izwi lakhe. Kepha umfokazi azisoze zamlandela, kodwa ziyakumbalekela ngokuba zingalazi izwi labafukazi. UJesu washo lo mfanekiso kubo, kepha bona bezwisisanga ukuba kuyini lokho akukhuluma kubo. Ngakho ke uJesu wabuye wathi kubo, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, mina ngiyisango lezimvu. Bonke abafike phambi kwami bangamasela nabaphangi, kepha izimvu azibezwanga. Mina ngiyisango, uma umuntu engena ngami uyasindiswa, angene aphume afumane indlelo. Isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nako ukuchichime. Ngingumalusi omhle, umalusi omuhle udela ukuphila kwakhe ngenxa yezimvu. Okhokhelwayo engesi umalusi, izimvu zingesizo ezakhe. Ebona impisi, ushiya izimvu abaleke, impisi izibhozomele ihlakaze. Ngokube ngakho engokhokhelwayo engazinakekeli izimvu. Mina ngingumalusi omuhle, ngiyazazi ezami, nezami ziyangazi. Njengalokhu ubaba uyangazi, nami ngiyamazi ubaba. Ngidela ukuphila kwami ngenxa yezimvu. Nezinye izimvu nginazo ezinesizo ezalesi sibaya, nalezo ngimelwe ukuziletha. Ziyakuzwa izwi lami, kube mhlambi munye nomalusi munye. Izwi lesibili lisencwadini ekaPhethro yokuqala, isahluko sesibili, sifunda from verse 19. First Peter chapter 2 verse 19. Ngokuba kuyabongeka lokho uma umuntu ngenxa kanembezana uNkulunkulu ethwala izinsizi, ehlushwa ngokungafanele, ngokuba akuludu moluni uma nibekezela nishaywa lapho nonile na. Kepha uma nibekezela lapho nenzokuhle nihlushwa, lokho kuyabongeka kuNkulunkulu, ngokuba nabizelwa khona lokho, ngokuba uKristu wahlushwa ngenxa yenu, elishiyela isibonelo sokuba nimlandele ezinyathelweni zakhe. Ongenzanga isono afunyanwanga nankohliso emlonyeni wakhe. Owathe thuka kaphindisanga thuke, ehlushwa kasongelanga, kepha wakunikela kuye wahlulela ngokulunga. Yena owathala izono zethu emzimbeni wakhe emthini, ukuze kuthi sesifile nge ezolweni siphile ekulungeni. Oyena imivimbo yakhe naphulukiswa ngayo, ngokuba beningengezimvu ezidukileyo. Kodwa manje seniphendukele kumalusi nombonisi wemphefumulo yenu. Ilona ilizwi lenkosi. Masibonge inkosi ngalo. Amen. Bathandekayo enkosini, siyambonga uNkulunkulu kulezi zifundo zanamhlanje. Kuvela into enhle ngoNkulunkulu wethu noma ngoJesu, ukuthi uJesu uyena ongumalusi omhle, futhi uyena yedwa ongumalusi omkhulu. Amen. Yena ungumalusi omhle, futhi ungumalusi omkhulu wezimvu. Bathandekayo enkosini, uJesu lo, lentshumayelo kaJesu esifunda namhlanje, intshumayelo eqhamuka out of umsebenzi uJesu awenzile kuchapter 9. Kuchapter 9 kukhona impumputhe eyayizalwe kwasesizalweni sayo sikanina ingabona emehlweni. Abafundi babuza ukuthi inkosi uba akawonayo azaba kaboni. Kuthi azakekho onayo. Kodwa lokho kunye kuyenzeka ukuze kubonakalise amandla kaNkulunkulu. Wase ethufela amathe phansi kwaninda kwenza udaka waninda amehlo alomphumputhe. Wabe esetiyana esinowama uyogeza uzakusinda. Amen. Ngoba ubonakala ke lo muntu uJesu aqhubeka nomsebenzi wakhe wosuku. Ubonakala lo muntu esahlangana noJesu ethempelini bembuza abafu abafarisi ukuthi nabantu bebuzana ukuthi akuyena yini lo okade eyisinxibi ehamba ekhongozela pho kungani simbone sesindile kuthi angazi ukuthi kwenzekeni kodwa umuntu othile uye wathufela amathe ngoba wayengakamazi uJesu uye wathufela amathe wayesethi angihambe ngogeza. So ke bathi-ke bathi-ke usathi uma ehlangana noJesu sethi nangu umuntu ongiphulukisile. Abafarisi baneyakuvumela ukuthi uphulukiswe ngesabatha futhi uphuluswe umuntu omubi. Uthi umuthi lo muntu nakuba uyisoni angazi kodwa angikwazi ukuthi bengingaboni kodwa manje sengiyabona. So ke abafarisi bamxosha lo muntu ethempelini. So uJesu kubonakala lapha ko verse 35 ka chapter 9 esehlangana nalomuntu usethi uthi uyakholwa yini indodana kaNkulu uthi inkosi uma ungangibonisa yona ngingakholwa uthi uJesu ngiyona ke indodana kaNkulu balibonke I am the son of God balibonke igama leNkosi usethi ke lo ngiyakholwa nkosi. Amen. Hallelujah. Sake uJesu le argument yakhe yobulusi iqhamuka lapho. Ngoba uJesu uvela makunjalo. La abantu besilahlele izandla. La akade sibathembile ukuthi mhlambe babasamukela. Akathi uJesu yaqhamuka yena afika samukele. Uthi uJesu nakuba ulahliwe in your fold. Hallelujah. Nakubulahliwe kujudayizimu okuyinkolo yangaleso sikhathi. Nakubulahliwe wakhishwa ethempelini. Hallelujah. Kodwa mina ngiyisango. Abanye abafike ngaphambi kwami baphanga namasela. Imina ngiyisango lasebomini. Imina ngiyisango. Nezimvuze izimvu ziphephe olibonga igama lenkosi. I am lesi statement sika Jesu sokuthi ngiqinisile ngithi ngiyisango lezimvu sisemkhumbuza istatement zika Jesu ezu 7 noma lezu 7 but zu 8 uma uconsider esi Johane chapter 8 verse 58 la ethi khona engakabibikho engakabikho Abraham khokho wenu I am. Uma ukuthi ufaka naleso statement then zu 8 lesi statement sika Jesu uJesu ke wazwakala ku Johane 6 verse 35 to 48 I am the bread of life. Ungaba mazi mina impilo kuzibe khona imina ngiyisustainer of life imina. Hallelujah. Imina ngiyimpilo imina abantu abangaphila ngami ngaphandle kwami abantu ngeke baphile uthi laphaya uJohn chapter 9 verse 5 athi I am the light of the world uthi kuJohn 11 verse 25 ngimuvuka nokuphila uthi la kuJohn 10 11 I am umaluso omuhle uthi lapha kuJohn 10 verse 7 I am isango lezimvu uthi kuJohn 14 verse 6 ngiyindlela neqiniso lokuphila uthi kuJohn 15 1 to 5 ngingumvino yiwona wona lesi statement singikhumbuze njengoba ngithi mina la usulahliwe njengoba lo muntu ongaboni eselahliwe impumputhi isilahliwe kodwa uJesu wayamukela uthi ngoba yena akayena umlahli
akayena olahlayo kodwa yena ungumsindisi yena ungumhlengi ufika abantu sebengolahliwe abenze babe ngothandiwe sebengozondiwe abenze babe wothandwa ngoba yena njengonkulunkulu kwesodusi mayefika kuMose athi Mose mawusuhambe uya abantwana bakaIsrayeli wothi ungikhona unginguye enginguye I am who I am ukuthumile so ngamanye amazizi validates lokhu kuqinisekisa ukuthi uJesu Kristu unguNkulunkulu amen. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is God. Amen. Uthi ke kulesi sifundo esifundayo mina ngiyisango lezimvu. Mina ngiyisango lezimvu. Bathandeka eNkosini abalusi noma abanikazi bezimvu basendulo isibaya sezimvu njengoba ubona lesithombeni engisikopishile. Babakha ibaya zabo ngamatshe normally. Mabe benenhlanhla ke babe nomgede kodwa normally babakha isibaya ngoba baba abantu abanomadic abantu ababehamba behla benyuka bambe bebeka indawo befuna amadlelo so ke mabefika lapho obviously over the generation sekuyazi ukuthi isibaya sakabani lesiya isibaya sakabani lesiya so babe banezibaya isibaya the purpose of isibaya ukuba sivikele izimvu emakhazeni naselwaneni kodwa bese kubakhona isango la izimvu zizongena khona is either umalusi ngoba inormali babehamba ngabaningi noma babafana bakabanje ngobona lapha ya encwadini kaGenesis abafana baka Jakobe behambile kuze kuthule uJoseph ukuthi hamba Joseph uyobheka abafowenu azayo bathola edothani ngoba babehamba abayimbahambe ngokozala twins zikabani azikho ziyolusa emadleleni elsewhere so ke is either uma ukuthi uyedwa noma babili kodwa babelusi bonke bese abanye ngathi belele labelele khona noma behlele emlilweni umalusi omunye uzolala emnyango esangweni lezimvu ukuze izimvu zingakwazi ukuphuma ngaphandle kwemvume 2 ukuze amasela nempisi nelwandle zasendle zingakwazi ukungena ngamanye amazwi i role njengoba bethi imina ngiyisango ngamanye amazwi indlela eya ezimvwini haleluya indlela ezimvwini idlula kimi ngoba I have the ownership yalezimvu imina engumnikazi walezimvu ngiyazazi ezami nezami ziyangazi that they can identify with my voice. Siyakwazi ukulizwa izwi lami noma khona amanye amazwi awelozayo kodwa lami ziyalazi ngisho ikhona lami ziyalazi angikwazi ukumlandela umfokazi izimvu ngoba ziyalazi ziyalilalela izwi lakhe izwi likamalusi uyena ozibizayo bese zona ziyamlalela unengakasho ukuthi aziphumi ngoba ziyalazi izwi lakhe uthi umbhali uyazazi lezi zimvu njengoguard and protector of his sheep and keeper uyazazi ezakhe izimvu uzazi ngamagama
Alibangi Kamalosi, Uzazi Miara, Utleas Avani, Sakmela Abisiaga, Utmela Mangi, Sakmela Abele, Isia, 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 Isia Meta, Isia Quero, Uzi, Itones Nizimu, Uyazazi, was the Shaka Karatazo, Alibangi Kamalosi, was the Shimpirayazo, Nazo Siame Tema, Maesonde Laguzona, as Malegi, Siasonde Lagena, Bobaya Sana. Relationship nazo, futhi une responsibility njengomkapi wazo, ubeka impilo yakhe emphiphekweni, ubeka impilo yakhe engupheni ngenxa yazo. He can sacrifice his life in order to grant them life.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Ukwazi ukubeka impilo yakhe engcupheni ukuze kusinde zona. Hallelujah. Alibonge igama leNkosi. Lo malusi ngiyafisa ukuthi bathandekayo. Nawo bakade kushiywana kwabalusi, akukho esingakwazi ngomalusi. Kodwa ngiyasithanda lezinto esikhumbuzana ngazo. Ukuthi ukulimala kwemvu akusho ukuthi umalusi ubengekho. Haleluya. Kungenzeka umalusi abe on the other side of iqele, enye ivibe kwelinye iside leqele. Kungenzeka imali at the watch of umalusi, kodwa mayisilimene ukhona ukuba ayisondeze kuye. Yingako ihubo elihambisana nale-lectionary ihubo 23 lithi udondolo lwakho nentondo yakho ziyangduduza uba khona ukuba zidonse bazibhatshwe ezingoqeni noma bazibhatshwe phakathi kwamadwala mazishibilike zawa zaphonseka uba khona umalusi masezilimene. Umalusi bathandeka eNkosini uyakwazi futhi ukuba ngabomu azilimaza izimvu. Haleluya. Umeyibona lemvu ukuthi engathi ivamisile ukuba iphume endleleni, uyakwazi umalusi ukuba ayihlephule idolo ngabomu ukuze incike kuye, kube uyena oyithathayo ayiyise emanzini okuphumula, kube uyena oyithathayo ayiyise emadlelani hlaza, kube uyena oyithathayo oyiduduzayo, ngoba ungumalusi omuhle, ungumalusi omuhle.
Oh, haleluya.
Haleluya. Atho sihlabelelayo waseswiti. Uma Nkosi ungibona ngisazulazula nqanda umntanakho, noma umnqanda ngenhlupheko wokubonga laphaya. Umalusi kwesinye isikhathi uyakwazi ukuba ayilimazi imvu ngabomu. Uyakwazi umalusi ukuba anethe inhlupho ngabomu. Uyakwazi umalusi ukuba lethe iy'nsalelo ngabomu, ukuze ithemba lakho lingabi lezinto ey'phathekayo. Mhlawumbe iy'mali zakho, mhlawumbe abantu bakho, mhlawumbe inyanga yakho, ukuze ithemba lakho lingabi lapho, kodwa ithemba lakho libe kuye. Uthi wena Jehova ngithembe wena. Uthi wena Jehova ngithembe wena. Bathandekayo eNkosini. Athi kuhle kwihubo 119, 118, uhle ukwethembeka kuJehova kunokwethemba ikhulu. Bathandekayo eNkosini, ukuze kuthi sekwenzeke bonke kuphele njengoJobe. Kuphele konke njengoJobe, bese usala nethemba elinguJesu Kristu.
Amen.
UJesu ungumalusi omhle. Ngingumalusi omhle. Ngingumalusi omuhle. These words cannot only explain ukuthi uJesu ngubani, ngoba uJesu unguNkulunkulu. Alikho igama elilodwa esingathi leli liyilona. Uzama nje ukwenza izibonelo zokuthi ngiyayidlala irole yokuba yisango, but at the same time ngiyayidlala irole yokuthi ngibe umalusi. Imina ngifike ngibe endleleni yokuthi niyangena noma niyaphuma. Ngamanye amazwi, ukuvikeleka kwakho nokuhaba kwakhe emadlelweni kuncike kimi. Kumele wena ulandele mina
kumeleni naleli zwi lami noma ngabe usemsebenzini noma ngabe usesikoleni noma ngabe usekhaya noma ngabe usubuyile ntambama usekhaya kumele kube yimina okuyimina ophambili yimina okungenwa ngami yimina okuphunywa ngami
haleluya yimina okungenwa ngami yimina okuphunywa ngami uma ma ungangeni ngami haleluya noma noma ungangeni ngami uyisela ma ungangeni nami uyafohla imina okungenwa athi umalusi futhi unezifiso ezinhle ngezimvu uyacabanga mazisaleni izimvu zilele ebusuku ebakaleni uyacabanga haleluya uthi kusasa ngizoziphana engazi kusasa ngoba kukhona engiyibona ezinamaqhinzane engazi ngizothatha apha umuthi okuba ngiyithele wona ukuze afe amaqhinzane and other parasites uyena obona ukuthi ayisahambi kahle ngoba ama-hoofs iy'nselo sezikhule zazankulu sekumele ngithathe isikere ngiyozinquma alibonge igama he tends them uyazinakekela haleluya unenhloso ezinhle ingakethi kujeremiya 29 ngoba ngiyayazi imicabango enginayo ngani imicabango yobuhle kungeneyobubi imicabango yekusasa nethemba musukuthi ma ubona kumnyama la ukhona bese uthi umalusi ukulibele haleluya enye into ebalulekile ngomelusi ukuthi umalusi uyazishiya udaba kuluka 15 uyazishiya ezinye ume ngabone yodwa akajabuleli nje ukuthi ubona le ayibonayo haleluya
amen
uNkulunkulu akasisize thina siphiwa amandla okuba ngabelusi thina siphiwa amandla okuba ngabhishophu thina siphiwa amandla okuba amadikoni thina siphiwa amandla okuba bakhokheli thina siphiwa amandla okuba abazali ukuthi singajabuleli ukubona oyedwa e-right kodwa siphume sibashiyele abasebe-right siyofuna abanye abasesexakekeni umkhuleko wami ukube ngathi manje usisi bekungabuya la magama amadala ayehlatshelelwa izalukwazi athi babuyise nkosi babuyise nkosi abasesi abalahlekile babuyise nkosi bakhanyise nkosi abasesi bumnyameni bakhanyise nkosi busa nkosi enhlizweni yami busa nkosi amagama lawa athi nakuba sengisizakeke mina kodwa nabanye abeze bazoba phansi kwanomalusi bazovikeleka ngokuba nani benjengezimbe elahlekile kodwa manje seniphendukele kumbonisi nomalusi wemphefumulo yenu umalusi uyashiya ezinye akajabulisi ukubona izimvu ezi-right engayibone yodwa uthokoza uma ezibona zonke haleluya ngokuba bendleke ezimvu edukuleyo kodwa manje seniphendukele kumalusi nomboniso emphefumulweni ngenxa yokuthi ukhumbula lokho ukuthi nawe wakuleyo meko ma ungabona abanye besalahlekile uyakhathazeka ubakhulekele uzame izindlela zokuba nabo bangabuya beze bazozwa lolu thando lukamalusi lolu thando uthando lukaJesu ngingumalusi olungileyo ngiyazazi ezami ngiyathanda ukumqinisekisa umhlobo wami ngiyathanda ukumqinisekisa umzalwane ukuthi weva la ukhona whatever the situation uyaziwa alibo gama lenkosi noba ngabe iminyaka isimningi uyikhulekela lento oyikhulekelayo ulikhulekela lolushintsho olikhulekelayo nangumalusi ngingumalusi umalusi olungileyo ngiyazazi ezami nezami ziyangazi Isela lizalithi lizokweba. Lizokweba injabulo yakho. Lizokweba ukholo lwakho. Lizokweba konke othi ukusebenzela kanzima. Kodwa uthi mina ngize kuba wena ube nokuphila. Ube nako ukuchichi. Nangu umalusi. Nangu umalusi. Umalusi othi noma usudeliwe walashwa. Ngegale mpumputho ekuthathana nomsudeli walahlwa abantu bengasakunaki ngoba bayazi impumputhe lo suka mpumputhe noma sewunjalo ungopheliswayo ngumanusi akayibali akayibali iminyaka yokuzama kwakho uthi uzama ukuza kuyohluleka akayibali iminyaka yokwahluleka kwakho uthi nje mawuza izandla zivuliwe okwakukuthi uthi awu Jesu ngiphuthume Jesu ngiyakhona ukuthi uyinkosi Jesu ngiyakwamukela ukuba beyinkosi nomsindisi wempilo yami moya engcwele kulekelele ukuba ngihambe ngamandla kamoya kamandla kankulunkulu moya engcwele zokuphuthuma akazozibala musukuthi ngizolungisa izono musukuthi ngizoqala ngilungise nabantu engixabene nawo musukuthi ngizoqala ngiyeke utshwala musukuthi ngiyeke ama-drugs woza Nangu umalusi. Haleluya. Nangu umalusi. Nangu umalusi. Noma kabusa wakhonza wayeka. Bomzako wakhonza aphela amandla. Nangu umalusi. Loving. Nangu umalusi. With tender love. Nangu umalusi who cares. Umalusi ongezothi yakaba lentombazana. Wakaba nobaba. Yakaba nensizwa umalusi ozokubiza ngegama othi ungesabi ngikuhlengile ngikubize ngegama lakho ungowami ngiyazazi zami nezami ziyangazi ukwazi ngegama noma nga kuthiwa umdlwembe manje then ukwazi ukuthi usibusiso noma ngabe uhlele endaweni la kukubi ukwazi yena ukuthi wena ungumvusi muzi nangu umalusi haleluya nangu umalusi uthi omnye ehlabelelayo nami ngeza kujesu nangima niki angesabanga ukuzinikela kophu jesu azanga sholutho Wavele wangithatha ngomsa wakhe nawe woza kuJesu nomumaniki izono zikugcwele ngesabi ukuzinike ngobuJesu angeke asho lutho wavele akuthathe Womsa ngumalusi umalusi ovula izandla umalusi owahlatshwa egolgotha ngenxa yakho ukuba wena nje uvula inhliziyo uthi ngiyakholwa nkosi ngiyakholwa nkosi ngiyakholwa nkosi ukuba wangifela nangu umalusi Uthi le mase ungene ngami uzongena ufumane idlelo. La edlelweni kukhona ezinye izimvu. Hallelujah. Amen. La eve edlelweni kukhona ezinye izimvu. Amen. Ka Dawudi ngoba naku susindisisa uyakholwa sewuzophila wedwa. Kukhona ezinye izimvu athi Kukhona nezinye izimvu. Ngoba yena uyamkela nje. Amen. Kukhona nezinye izimvu ezingesizi ezalesi sibaya. Nalezo kumele ukuziletha.
Amen.
Kube bani simunye nomhlaba. Akadiscriminate. Uthi hayi ngifuna abafunde bodwa. Ngifuna abanemali bodwa. Kodwa nezi ngifuna abalungile bodwa. Kona laba abaphakathi. Kona laba nabanjani nabanjani. kuJesu bayamkeleka.
Oh yes.
Mase bayamkelekile bese okwabo ukuba bafunde ukulalela.
Amen.
Izwi lakhe. Uma ethi akushonwele bashonwele. Hallelujah.
Amen.
leli dlelo la eka izelweni kukhona abaqaphi pastors.
Hallelujah.
Amen.
Para ke semtham la eka edlelweni kunezitha kunamasela kunama parasites khona amagqizana noma amagqizana khona izifo zensele khona izifo zomlomo khona imoniya isimoniya okungathi kwamathe okuba lapho tshanini ethi ma ibudla imvu ingabona umlomo izibe iyafa kweingathi ikhishwe isisu ma idlele lesilwane esiphakathi kwalento engathi yamathe kunezifo manje kubalulekile ukuthi wokwakho ngithenga maintain your position.
Amen.
Make sure ukuthi ma usungenile phansi kamalusi akukho lutho oluyokususa lithi iculo lamakhatholika ngingowakho Jesu wami ngingowakho njalo ngingehlukaniswe nawe uma ngisahamba athi angiye umniki omunye inhliziyo yami ngekaJesu yena yedwa kuze kube nini ma usungenile hamba nangamadoli.
Amen.
Hamba noma usukhathele themba nje. Themba nje kwenza ukuluka. Amen. Okwakho wena mawususendlelweni landela isibonelo sakhe.
Hallelujah.
Landela isibonelo sakhe. Ngoba yena he is a good he sets a good example. Uthi lapha ku 1 Peter chapter 2. Ngokuba nabizelwa lokho khona lokho. Ngokuba uKristu kwahlushwa ngenxa yenu elishiyela isibonelo verse 21 elishiyela isibonelo sokuba nilandele inyathelo lisa njengomalusi we are to follow ezinyathelweni.
Hallelujah.
Si landele ezinyathelweni zakhe. Amen.
Amen.
And he became a substitute ukuze thina hallelujah ukuze esikhundleni sokufa kwethu esikhundleni sokuba sife ngenxa yezono zethu umalusi waba ngumhlatshelo.
Amen.
Ukuze thina sihlengwe.
Hallelujah.
Amen.
Uma abezwe besihlekwa besibona sishayeka qina mngani ungakhubeki.
Amen.
Ngokuba he is a watchful shepherd in heaven.
Amen.
Hallelujah. Manje okwami ukuba phakathi kwezinsizi.
Hallelujah.
Amen. I must submit. Submit. Let your submission isho ukuthi you willingly cooperate ngale kwendindezelo.
Amen.
Amen. Uthuthukwa uza ukuthi umlomo nenhliziyo yomuntu omdala wokuthi umbhali lapha abaseGalatia lezinto ziyamelana inyama ifuna kwawo noma ifuna kwawo ngenkathi ithi iyavuka inyama ekuthuka umuntu kuthi iphindisa bese ukhumbula isibonelo somali somkhulu uthi uJesu akaphindisanga ethuku akasongelanga ehlushwa. Amen. Ngemvimbo yakhe ngaphiliswa.
Amen.
Ngokufa kwakhe ngiphila nje ngiyimvu nje ngenxa yokuthi yena kwaba umhlatshelo.
Oh yes.
Ngisindiswe nje ngenxa yokuthi yena kwafa.
Amen.
Hallelujah. Angimazi lo obekhuluma lento yokuthi ake sibe yimbewu uma kubiza ukuthi asitshalwe sife ukuze kuvuke okusha so that new life can sprout. So be it.
Amen.
Uma kubiza ukuthi angishaye uma ngemzimbo yami kukhona abazosinda.
Amen.
Uma kubiza ukuthi angilambe uma ngokulamba kwami ngoba ngisizile ngoba nginikelile ngoba ngenzo kuhle angilabi ayinene bazalwane.
Amen.
Uze bekhona abasindayo. UJesu akufe nina ukuze kusinde ihlabathi lonke.
Now as we live,
godly lives and submit in times of suffering. We are following Christ's example and are becoming more like him. Mm-hmm. Amen.
Amen.
Ekuhlushweni dlula kwa corona sishonelwe ihlobo zethu asikwazi ukuzingcwaba. Sifisa ukuya enkonzweni asikwazi ukuya enkonzweni. Abantu baneminikelo yabo abakwazi ukuyihambisa. Abantu bafisa ukusiza laba bethanda ukusiza khona abakwazi ukuya. Esidlula kuzo zonke lezi zinto. Simele kodwa ukuphila impilo yobungcwele, impilo yobuNkulunkulu. Simele kodwa futhi ukusubmit entandweni kaNkulunkulu. Nangekhathi ze zokuhlushwa. Ngoba ngokwenza njalo silandela isibonelo sikaJesu.
Amen.
Hallelujah. Ngathi tande isibonelo sikaJesu yilasi thiwa singamaKristu. Sifane njengani. Amen. Uthi umculo waseCathedral, bangibe njengoJesu, ehlushwe delelo. Kazi iphiniselanga qhawe abathandazela. Ngenkathi silandele isibonelo sikaJesu, we become more like him. We submit and obey, not only for the sake of lost souls, but for the Lord's sake. Amen.
Amen.
But also for our own sake, that we might grow spiritually and become more like him. Amen.
Amen.
The unsaved world is watching us, but the shepherd in heaven is also watching over us. So we have nothing to fear.
Amen.
We can submit to him and know that he will work everything together for our good and for his glory. Nangu malusi. Malusi onguJesu. Nangekhathi zendlala, nangekhathi zokorona. Usekhona umalusi omkhulu wezinto. Methembe yena. Hlobo wabo othandekayo. Methembe yena. Hallelujah. Methembe, uyathembeka. Uyasondeleka kuyena. Uyabizeka. Mawumbiza uthi ngibize ngosuku lokuhlupheka, ngiyakuphendula. Uthi yena oza kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle.
Amen.
Ungcwele, ungcwele.